Ndigwarire
ndinapilira kupilira koma sindinga dutsa pandina yesetsa kugwira ntima koma sindinga
lelo lindikhumba chakukhosi mtumphule anga wilila malingalilo ndekha ndekha kwakanthawi mndende mu mtima ndazimanga ndezisanafike poti chindiphulikile wanga wachikondi ufulu wina asanagule mwako misozi mmimba isanatsikile numati ku dziko lipalije uyozankhulupilire ndi uchisi kuti mangawa nkusungile zingazapangitse kuti undide usanadziwe chomati nkulavulire wandibela tulo kokwanadziwa koma sindingamati chinchanga sanakwapatire ndinalilanga funso ndiliti undikwatire zilumika zikutha ukungoti ndikokele ayi dekha tisake apo tikafikire ukudziwa patelela ili ndi banja si chinthu choti tichithamangire ayi zinthu sizikuti ili tizikwele dekha sindikufuna uzikadya zopanda mchele ine basi zizomwe kwa iwe ndidzimva kungachele moti takulila mutidzichita masewelo akachele pamapeto pake nyasi tidzapakane nkhani nkukathira pakachele indedi kwanu andidziwa kwathu akudziwa koma ngati chiwongo sudagwetse abudu sakunamize tikuchiwandikira chiwelewele ayi nthumazi chonde kugwire mpaka ndichuke ndi mbiri zakumazere pamodzimodzi tikuchitayo mbamba dzungu liti litiwolere chonde ndifuna undisudzule pachibwezi lusipoti muyangendele mesa bwino lomwe ukudziwa kuti ukapata usachedwa pa nyumba mtengele ndedziwa ine si munthu oti kwaka ndiyeisa ungamtengele ma HD watu amakoma anthu atasupa khurwani timawerengera naija ndikhumba muyathu nyumba ikachitikire osati zapalami azituchedwa ndili ndi mantha nsanami akazife m'mayelele chonde ndimasule kuti kwathu sukufunanso ukaonekele mkale tulija chinditomelele thupili sanami nane ndifuna mkalele kapena ukufuna mpaka likhwefuke lilele nde udzanditenge kupusa ngati njoka yachilele kenako chako chipemba paine chidzakuchokele uzizati mkazi ujama ndiyenda pansi adali atayasa zakhwekhwelele chonde ndikwatile ndisanafike apo poti mtayilile ndine wolimba pachikhulupiriro koma njelekezi lake khumbu m'mayesero ake afuna ndigwele malonjezano aja kwakwaniritsa ndiwalephele ndesa unamize mwachako chilungamo uzandipeza ndili mkhonde mwa mphala yako tsiku lina kuti undikwatire ngati suzatelo nzatelo chifukwa tuzikumandi wawo ukamaseleulana ndanzako ukamati tikwatira koma mochedwa komatu ngati alipo wina anakunamiza dziwa kuntsinja anakumiza chifukwa cha ine ndi chenicheni sichokakamiza chabwino ngati zili ndalama ine sivuto mwa sunna ya mama Khadija ine ntelo bolani zikatchedwa make Shamira kapena mtima wanga ndi pakamwasi pali bwino uze chonde mpeze njira ngati wako udasiya kulasa phaso mtima paine uze kuti nlanditse ndewu ili mtimamu ndziwiretu iyo nyimbo yoti nkuvina
mkale dinidayamba kunena zoti nkokele cholinga sichidali china koma kukonza poti ikafikile sindinkafuno kakhale kwane basuzumile zafika pa ndilibe apo ndingathawile zoti sonkuluze izo singalole wati nkamati nkokele nkokele ndimo ndikalambile katiye zochepa zilipo ndizo tikayambile wapilira inde tivomere mwake m'mayesero njelekeza sadakugwetsere ndininkhe wako mkono nkugwire ndikwatile mkamadzi ninkha mfunso longa ili bongo langa linkagwidwa dzanzi zokutengera pa nyumba ndinkabweza phazi mufunadi mukwatile akamandifunsa nkandipatsa nthumazi kadzina kota jiya adakwatira nkomwe kankandigwetsa ulesi ndidalidi nsadazilolele zibwana zisadandithele nkadzipenya ndinkati sindidajelele apalako kumbo latheka msekelele sinkambaso zoti nkokele opanda kanthu tikaliyamba banja likati yanja alla akatigwira dzanja omwe achitira ndi mbalame zosaona dzinja lijadi mkale tsopano ndikwatire
napilira kupilira koma sindingadutsa pa ndina yesetsa kugwira mtima koma sindingapyola pa ndina pilira kupilira koma sindingadutsa pa ndina yesetsa